ngempela madoda abafwethu ngithi su general isikashakashe sikhumba sabantwana wanifundela nanawo ngithi kumashana nayo omunye etate producer ukangaka nayo tlaks waye wafakaza ukangaka nanayo bazala lembuzi ngorek nangempela maflawa ukangaka nanayo maranza wasenambana ikangaka nanayo btc ngorek nangempela juice mr maranza hey bon erekani 45 bakasibuye zawojatu zawena man sesa sesa
I'm not afraid to die. I am a lumiwaga, I am a lumiwaga, I am a lumiwaga.